ikaze mu makuru y'akakanya muri kumwe na Jeffrey Mutagoma na bagenzi banje dufatanije kubagezaho aya makuru. Uyu munsi tariki ya 21 z'ukwezi kwa 10 mu Burundi bibutse imyaka 27 irangiye Melchior Ndadaye wari president w'icyo gihugu yishwe. Abari kumwe nawe mu ijaka Frodebu iyo tariki bayibuka gute?
Yari cyambere doko Ndadaye yaje arondera ineza y'abarundi arengera ineza yiwe arengera ineza y'umugambi wiwe arengera ineza y'umuryango wiwe ntaho abizira akabipfira ica kabiri nuko yadusigiye iragi rya demokrasi.
Uwo ni Frederic bamvuga inyumvira wayoboye ishyaka Frodebu aba n'umuyobozi waryo mwungirije. Kabuga Felicien ukurikiranwa ibyaha bya genocide azafungirwa Ilahi mu Buhorandi mu gihe urubanza rwe rugikomeza. Muri Sudan ni imyigaragambyo yongeye kubura kubera ubukene mu gihe umucamanza w'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha atangaza ko Omar al-Bashir wahoze ari perezida wa Sudani n'abandi bakekwaho ibyaha bagomba kwitaba ubutabera. Na hano muri Amerika ejo kuwa kane hateganijwe ikiganiro mpaka cya nyuma hagati y'abakandida Donald Trump na Joe Biden bazahatana amatora yo mu kwezi gutaha. Aya makuru n'ayandi tubafitiye ni mukanya tugumane. Abantu 11 bose b'igitsina gore baguye mu byigano muri stade barimo bategereje gusaba visa yo kujya mu gihugu cy'abaturanyi cya Pakistan. Thomas Kamilindi arakomeza.
Hari hashize amezi 7 arenga Pakistani yarahagaritse gutanga visa muri Afghanistani kubera icyorezo cya virusi ya corona. Imaze kubisubukura ejo kuwa kabiri abantu ibihumbi n'ibihumbi batangiye guturuka imihanda yose mu ntara ya Nangarhar mu burasirazuba bwa Afghanistani bajya gusaba visa muri konsula ya Pakistani iri i Jalalabad umurwa mukuru w'intara. Kubera ubwinshi bwabo abayobozi b'intara n'inzego z'umutekano babasabye gutegerereza muri stade y'imikino yegereye konsula. Kubera kandi amahame y'idini rya Islamu abagore n'abagabo ntibagombaga kwivanga. Umubyigano rero wabaye uyu munsi mu gice cy'abagore bapfamo 11 abandi 13 barakomereka. Muri aba bose uko ari 24 abenshi nabageze mu myaka y'izabukuru nk'uko umuvugizi w'intara ya Nangarhar yabitangarije abanyamakuru. Buri munsi abanyafganistani ibihumbi n'ibihumbi bambuka umupaka wa Pakistani bagenda bagaruka akenshi kubera kujya gukorayo akazi kabatunze cyangwa se kujya kwivuza. Uretse uyu mubyigano abandi bantu 36 bose b'abapolisi bishwe uyu munsi mu gitero cy'abatalibani mu ntara ya Takar mu majyaruguru ya Afghanistani barimo Naraz Muhammad Dorandish komanda wungirije wa polisi mu ntara ya Takar. Umuyobozi w'ibitaro bikuru bya Takar Dr. Rahim Danish aratangaza ko abandi bapolisi 8 bakomeretse. Umuvugizi w'abatalibani Zabihullah Mujahid yatangaje ko aribo koko bagabye iki gitero nubwo bwose bari mu mishyikirano na guverinoma ya Afghanistani i Doha muri Qatar.
Umushinjacyaha mukuru w'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rw'Ilahi mu Buhorandi aravuga ko Omar al-Bashir wahoze ari perezida wa Sudani n'abandi bakekwa bagomba kwita ubutabera kubera ubwicanyi bwakozwe mu ntara ya Darfur. Fidel Niyongabo nibyo atubwira.
Umushikiriza manza mukuru w'iyo sentare Fatou Bensouda yabitangaje ku munsi wa kabiri. Abo bantu bagenzwe ibyaha byo mu ntambara n'ibyaha by'ihonyabwoko byakorewe mu ntara ya Darfur. Yamenyesheje ko bategerezwa kuja imbere y'intahe bidatevye. Avuga ko uburyo bocigura urubanza bariko babiganira n'abategetsi ba Sudani ko bariko baraba ibishoboka byose. Amenyesha ko afise icyizere inyuma y'inama yagiranye n'abategetsi bakomeye ba Sudani mu rugendo yagize muri ico gihugu. Sentare mpuzamakungu mpanabyaha yarasohoye imitahe yo guhagarika Omar al-Bashir n'abandi banyasudani batatu bikekwa kuba bakoze ibyaha byo mu ntambara, ibyaha by'ihonyabwoko hamwe n'ibyaha by'agahomera bunwa byakorewe mu ntara ya Darfur. Al-Bashir afungiwe ku murwa mukuru wa Sudani Khartoum kuva kuwe ku butegetsi mu kwezi kwa kane mu mwaka w'2019 hari inyuma y'imyerekano yamaze amezi atari make.
Tuve muri Sudan tuji Lagos muri Nigeria ho umuntu umwe yaguye mu myigaragambyo y'urubyiruko rwarenze ku mategeko y'umukwabu rusubira mu myigaragambyo. Joe Biden arasaba President Buhari n'igisirikare cye guhagarika urugomo kuri rubanda. Fidel Niyongabo arakomeza inkuru.
Abari mu myerekano yo kwiyamiriza igipolisi bagumye mu mabarabara mu gisagara cya Lagos uno munsi kuwa gatatu barenze ku itegeko rya leta riziririza kuja mu mabarabara inyuma y'ijoro ryaranzwe n'akajagari. Igipolisi cyararashe ku bari mu myerekano. Igipolisi carashe kandi no musi kwa gatatu ku mikangara ari mu myerekano yari yashize amabariyeri mu gice cy'igisagara cya Lagos aho igipolisi carashe kubari mu myerekano yo mu ijoro ryo ku munsi wa kabiri igitigiri kitamenyekanye cabari muri iyo myerekano barasize ubuzima abandi barakomereka hari amakuru yatangajwe ko amasasi yumvikanye mu bice bitandukanye z'igisagara cya Lagos harimo no kwibarabara rikuru rija ku kibuga c'indege mu kibanza gikomeye amabisi ahagararamwo hamwe no hanze y'inyubakwa za televiziyo abari mu myerekano batangaje kandi ko amasasi yumvikanye mu bindi bice bitari bike bya Nigeria harimo umugwa mukuru wa politika Abuja Perezida Muhammadu Buhari ntacyo aratangaza kuri iyo myerekano n'uruhagarara biriko biraba mu gihugu ibiriko bibera muri Nigeria byatumye amakungu abikwirikiranira hafi Joe Biden umukandida zose ukiri umugambwe w'abademokrate matora ya perezida zoba mu ntango z'ukwezi gutaha muri Amerika yiyamirije inyifato y'abapolisi yo kurasa bari mu myerekano yasabye perezida Buhari n'igisirikare cy'igihugu guhagarika gukoresha ingufu z'umurengera kubari mu myerekano yifatanije nabo bose babuze ababo mu bwicanyi bwakozwe kubari mu myerekano yamenyesheje ko Amerika yifatanije n'abanyanigeria bariko bagira imyerekano mu mahoro basaba ku inzego z'igipolisi zitunganywa gushasha ruswa ikarangira mu gihugu
Fidel Niyongabo urakomereza muri Sudani nanone abaturage bongeye kubura imyigaragambyo yo kwamagana ubukene bubugarije
Iyo myerekano yabaye uyu wa gatatu mu mabarabara yo ku mugwa mukuru Khartoum no mu bindi bice by'igihugu abanyagihugu bariko biyamiriza ubuzima bubi babayemwo hamwe n'ingufu z'umurengera zakoreshejwe n'abapolisi kubari mu myerekano mu ntango z'uku kwezi Iyo myerekano ibaye indwi imwe inyuma y'aho abantu 15 biciwe abandi batari bake nabo barakomereka igihe abanyagihugu bo mu bwoko butandukanye batana mu mitwe bisunze ubwoko biyamiriza kandi ingufu z'umurengera zakoreshejwe na leta kubari mu myerekano mu seruko bw'igihugu uruhagarara rwadutse inyuma y'aho umushikiranganje wa mbere Abdallah Hamdok mu ntango z'uku kwezi yirukanye buramatari w'intara ya Kasara iri mu buseruko bw'igihugu amasanamu yahererekanijwe ku mbuga ngurukana bumenyi yerekanye abantu bariko baragira imyerekano ku mugwa mukuru Khartoum hamwe no mu gisagara bifatanye cha Omdurman hamwe no mu bindi bice by'igihugu abari mu myerekano baturiye amapine y'imodoka mu bice bimwe bimwe by'umugwa mukuru Leta mfata kibanza yarananiwe no gusubira kunagura ubutunzi bw'igihugu bwasinzikaye rikomeye abanyagihugu ntibaronka ibintu ngendegwa ko nk'ibitoro ibifungurwa n'imiti
urakoze Fidel tujye mu Bufaransa noneho aho umushinjacyaha yagejeje bwa mbere imbere y'umucamanza abantu barindwi bakekwaho uruhare mu iyicwa ry'umwarimu Samuel Paty Thomas Kamilindi byagenze bite
Samuel Paty yigishaga iby'amateka n'ubumenyi bw'isi mu ishuri ryisumbuye mu ntara ya Yvelines hafi ya Paris umurwa mukuru w'Ubufaransa umusore w'imyaka 18 y'amavuko witwaga Abdulak Anzorov umuyisilamu wakomokaga muri Chechenia mu Burusiya yamwisha muciye umutwe ku itariki ya 16 y'uku kwezi polisi yarashe uyu Anzorov nawe arapfa amaze gukora ibara Abantu barindwi bakekwaho ko bamufashije mu ibara rye bagejejwe imbere y'umucamanza baregwa iby'iterabwoba barimo abana babiri batarageza ku myaka 18 Anzorov yaba yarahaye ruswa y'amafaranga kugira ngo bamuhe amakuru kuri mwarimu Paty abandi bantu 9 bari bafunze by'agateganyo bafunguwe polisi ivuga ko itarabona icyo yabashinja kugeza ubu barimo ababyeyi ba Anzorov bombi sekuru na murumuna we umwe Hagati aho guverinoma y'Ubufaransa yahagaritse umuryango wa Kiyisilamu witiriwe Sheikh Yassin mu rwego rw'umutekano no kurengera umuco n'uburezi nk'uko leta ibisobanura Sheikh Yassin numwe mu banyapalestina bashinze Hamas iri ku rutonde rw'imitwe y'iterabwoba rwa leta zunze ubumwe za Amerika Uburayi na Israeli Hamas yahakanye ko ntaho ihuriye n'uriya muryango wa Kiyisilamu wahagaritswe mu Bufaransa ku rundi ruhande minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu w'Ubufaransa Gérald Darmanin yategetse polisi kurinda imisigiti yo mu mijyi ibiri Bordeaux na Beze
ukiko mpanabyaha mpuzamahanga rwarashyiriweho Rwanda bafashe icyemezo cyo gufungira Felician Kabuga Ilahe mu Buholandi aho kujyanwa yarusha muri Tanzania mu gihe urubanza rwe rugikomeza umunyemari w'umunyarwanda Kabuga Felician akurikiranyweho ibyaha bya jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda mu mwaka w'igihumbi kimwe na magana cyenda na mirongo cyenda na kane. Pierre Claver Niyonkuru arakomeza.
Umucamanza w'urwego MCT rwasubiriye sentare mpuzamakungu ziri mu TPR yari yashinzwe kuburanisha abagirizwa ibyaha by'ihonyabwoko ryakorewe abatutsi muri 1994 mu Rwanda yafashe ingingo ko Félicien Kabuga arungikwa gufungirwa mu ibohero riri irahe mu Buholande aho kujanwa yarusha muri Tanzania nk'uko umutayi wa mbere kumurondeza no kumufata wabivuga. Kabuga Félicien umusaza w'imyaka 87 nk'uko yabibwiye sentare iri pari mu Bufaransa aheruka gufategwaho nyene i Paris mu kwezi kwa gatanu guheze ari naho gushika ubu afungiwe aregwa ibyaha bya jenoside yakorewe abatutsi no kuba ariwe yatanze uburyo bwose bwa koreshejwe. Yafashwe amaze imyaka irenga 25 arondegwa. Ingingo yo kumurungika irahe yafashwe kuri uyu wa gatatu n'umucamanza Ayan Bonomi yagenywe kuburanisha urubanza rwa Kabuga. Iyo ngingo ijwi rya Amerika rifite iyi kopi ivuga ko Kabuga byemejwe kw'amagara amukitse kandi ko ageze mu zabukuru gutyo ko kumufungira no kumuburanishiriza yarusha muri Tanzania byo bangamira ubwigenge n'amagara yiwe. Gushikubu itariki azurungikirwa ko irahe hamwe n'urubanza rwiwe ruzotangurira ko niziramenyekana. Gusa umucamanza fisi ubwo urubanza rwiwe yavuze ko ari vuba kandi ko n'izo ngingo ziri mu byerekeye dosiye y'urubanza rwa Félicien Kabuga. Umujyango ibuka uharanira inyungu z'abarokotse w'unyabwoko ryakorewe abatutsi Félicien Kabuga kekwa kuba yaragizemo uruhara wowe wifuza ko aburanishirizwa mu Rwanda. Aisha Ke Naftari umunyabanga cingwa bikogwa wa ibuka mu Rwanda yabwiye BBC kwifatwa rya Kabuga yabaye inkuru nziza kuri bo. Yongera ko kwico baciza kuri ibuka ariko yozanwa mu Rwanda akaba ariho aburanira. Yamara abunganira umutama Kabuga baheruka gusaba ko yoburanira muri ico gihugu c'u Burundi kubera impamvu zifatiye ku buzima bwiwe butameze neza. Maître Emmanuel Artit umwe muri bo yandikiye umucamanza Carmel Agius atwara sentare ya Woni iri arusha muri Tanzania asaba ko uwo mukambwe yoburanira mu Burundi. Yasiguye ko muri Tanzania atangiye ngo zikomeye zashyizweho zo kwirinda ikiza cy'umugera wa corona bikaba byobangamira ubuzima bw'uwo musaza ageze mu zabukuru. Basigura kandi ko Kabuga atashobora gufungirwa yarusha kubera indwara zibangamiye amagara yiwe. Abo banyamategeko bamenyesheje ko muri izo ndwara harimo diabete, umuvuduko w'amaraso ndetse n'indwara yo mu bwonko ituma yibagira n'ingoga. Ikindi kandi bari bavuze ko kumujana yarusha ari ukurenga uburenganzira bwiwe bwo kuba hafi y'umuryango wiwe. Bavuga kandi ko ingingo yo kumureka kaburanira mu bihugu bya Buraya iyo nafasha sentare n'abacamanza gutegura neza urubanza mu mizi. Ico bikoze sentare iri yarusha yari maze gutangura imyiteguro kugira ngo mu kiringo kitarenze ukwezi kumwe uru rubanza ruzobe rwamaze gutangura kuburanishwa. Iyo sentare iheruka gushiraho abacamanza batatu bazoburanisha Félicien Kabuga barimo umwongereza, umunyayirigwe n'umuganda. Yarusha muri Tanzania asanzwe hariyo n'abandi bahoze arabashikiranganje canke abakuru mu gisirikare cha kera cy'u Rwanda bagirizwa ibyaha by'ihonyabwoko ryakorewe abatutsi muri 1994. Hari n'abarekuwe canke bagizwe abere na sentare ariko bakiri yarusha kuko n'ibihugu bya Buraya birimo imiryango yabo byanse kubakira nabo bakanga gusubira mu gihugu cyabo. Abo bagira ku icumi ubu batunzwe nawo ni yarusha. Pierre Claver Niyonkuru, Kigali, ku bwijwi rya Amerika.
Tuje mu Burundi aho uyu munsi bazirikanye imyaka 27 ishize Perezida Melchior Ndadaye yishwe. Mu misa yo kumwibuka umushumba wa Arkidiyosezi Gatulika ya Bujumbura Musenyeri Gervais Banshemyubusa yahamagariye Abarundi muri rusange n'abategetsi by'umwihariko kugendera ku matwara ya Ndadaye washakaga ko abanyagihugu bose bishyira bakizana. Mugenzi wacu Eloge Willy Kaneza yaduteguriye inkuru.
Ibirori nyamukuru byo kwibuka Melchior Ndadaye byabereye ku mugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura naho yiciwe. Nkuko yari umukatolika byabanjijwe n'imisa asomewe kuri paruwasi Saint Michel hagati na hagati mu gisagara imbere yo kuja gushira ingoro z'amashurwe ku ntatemwa yiwe n'abagendanyi biwe ziri hafi yaho. Musenyeri wa diyoseze nkuru ya Bujumbura Gervais Banshimiyubusa yavuze ko Ndadaye yibukwa nk'umuntu yerekeje ubuzima bwiwe ku kurondera kwitunganya neza kw'igihugu ciwe na beneco. Yashimangiye ko ategerezwa kuba ku Burundi bw'iteka buzinjyane n'ukwama abantu basubiranamwo.
Barimana kongo bandanye haboneka abantu b'intwari pawe kugira ngo indoto ziwe zibandanye ziranguka uburundi bwacu bw'ubwiteka buronka amahoro amahoro ahagaze ku butungane tugomba kubaka uburundi bw'iteka kuri bose buzira akarenganyo buzira agasuzuguro ugutotezanya n'ubwicanyi.
Musenyeri Banshimiye ubusa yibukije ko Ndadaye yari yatahuye ko demokarasi yari ituma abanyagihugu bihitiramo abarongora biciye mu matora meza, niko kuvuga ko ari igihe cyo kwisuzuma kugira ngo abarundi bamenye n'ibiragiryo ryaragendewe.
Nikabe akajyo keza ko kuraba ko twagumije kandi turiko turateza imbere iryo ragi rya Ndadaye ryerekeye impamvu nziza ya demokarasi ihagateka bose ihereye ku gusondera ku sakamu intwari yubahiriza bose mu buryo barekuriwe intwari idakumira intwari arenganya intwari idatoteza bo turiko turaninahaza perezida Melchior Ndadaye n'igihugu y'u Burundi. Reka mvugu yogaruka Yosanga twaratambutse dushingura akadutera Yosanga twakindiye aho turi nk'isekuru cyane yohabasanga yibwira ko twasubira inyuma nk'ibirere.
Izo bibazo hijwe rya Amerika ryabajije bamwe mu banyagihugu y'u Bujumbura no mu ntara ya Rumonge mu manuko bushyira uburengero. Abenshi bemeza ko akarangamutima Kandadaye kajanye nawe.
Mvutse ngo demokrasi yavutse iracariho icanangura kwibaza nimba yoba yarabayeho sinovuga ko yoba igihari nkuko byategerezwa. Kugira uhabwe ikintu hariho nabibonye nanje byaranshike ugiye gusaba ijambo bakakubanza kukubaza uri muri system uri mu mugambye
unye umuntu aravuga ibyo yifuza kandi arashikaho yifuza mu gihugu cyose cy'u Burundi iragi ryandadaye ubunyerira kurikizwa ari mu kazi ntukumigwa
birababaje cyane kubona ibyo yagwaniye ibyo yadize tutigeze tubishikako jeho kubwanje mbona Burundi butigeze guhinduka yagwanije n'ubu nibyo bikihari nibyo tukibayemo usanga Burundi ari bw'umugwi mutoyi waba ufise mu minwe.
Ndadaye yifuza ko abarundi bishira bakizana mugabo sivyo bihari ubu hirya no hino ubwicanyi buraba abanyuruzwa bakanyuruzwa hama bakabura irengero
icomeri ni byinshi bicaye ngaho ntiwobona harimo n'abagiye gusaza bagapasiyona atana akazi bigeze bakorako ubukene n'inzara biri mu kutwica nuko biratandukanye cyane ibyo unye nakuronka ngo nakazi katabaye ka mwana wa mama ibiturire niko kuko nta kayagwa demokarasi y'ubu nta nubwo yegereza kuyo Ndadaye yipfuza
ibiturire biriho ubushomeri buruzuye kandi ukazo Usanga hirya no hino habaye ibintu by'ubwicanyi ku byerekeye ubu birateye agahinda namwebwe murabona yuko ibyo yipfuriza Uburundi atari ko biri
mu kurinda impinduka mu kurushira hamwe avode y'imfuvyi n'abapfakazi babubahwa bicanywa na Ndadaye asaba ubutungane n'izindi nzego kwerekana vy'ukuri c'ababo bazize no guhana bakoze amabi mu bihe bitandukanye adarahisha ki
ubwo bwicanyi bwose ntawuramenye ngo nyezina yabo bwa mbere no kumenya ukuri ku byabaye ubutungane bugakurikira niho hazoshobora kuba ukunwana nyakuri abakoze ayo bacibwa imanza hanyuma duhariranire twese dukeneye kubana umututsi yarapfuye umuhutu yarapfuye gusa dukeneye yuko ukuri kuja habona ninde yabikoze kubera iki badahanwa.
Melchior Ndadaye yishwe afite imyaka 493 nyuma y'amezi atagera kuri ane ari mu ntebe y'umukuru w'igihugu. Niwe muhutu wa mbere yarabaye perezida w'u Burundi kandi yabaye umukuru w'igihugu wa mbere yagiye ku butegetsi yatowe n'abanyagihugu. Abamubanjirije bose baturuka muri komini imwe ya Rutovu intara ya Bururi mu manuko bw'u Burundi kandi bari abasirikare babukuranye ko habanje kubihirikwa ry'ubutegetsi ariko atamarasa sesetse. Ubwicanyi hagati y'abatutsi n'abahutu bwakurikiye urupfu rwa Ndadaye bwahitanye abantu barenga 300,000 nk'uko ni yarisiguye. Eroje uri kane
za Juli Amerika. Urakoze Loje Welika neza tukivuga kuri inkuru mugenzi wacu Fidel Niyongabo yavuganye na Frederic bamvuga inyumvira wigeze kuba umuyobozi w'ishyaka Frodebu akanaribera umuyobozi wungirije muri iki gihe aba mu Bubiligi. Fidel Niyongabo yabanje kumubaza uko yibuka itariki President Ndadaye yiciweho.
Ko umwaka utashe twamatwibuka iyo tariki kobera ko ari tariki yibagiranwa mateka amategeko y'igihugu kubera ko icyo gihe isi yubamye aho abansi b'igihugu bagandaguye umukuru w'igihugu hanyuma bakamugandagurana n'umukuru w'inama nshingamateka Poshano Karibami bakamugandagurana n'icegera cy'umukuru w'inama nshingamateka Honorable Jules Bimazubute bakamugandagurana n'umushikiranganyi w'intwaro yo hagati Juvenale Ndayikeza bakamugandagurana n'uwarajejwe igendereza umushingantahe Richard Kumwana hanyuma babura matari batatu munyuma barishwe wa Gitega wa Karuzi wa Bubanza n'uwa Kirondo munyuma urumva abadepite benshi barashwiragira abandi baricwa urumva icyo gihe demokarasi yari yamaze gucika umutwe Burundi buratatana dusubira kwiyunga kugira ngo turabe ingene demokarasi itagenda kagirire ari nacyo rero cyavuyemo ingene twumvikana n'ubutegetsi bwa Iprona bwari bwatsinzwe mu matora turabe ingene twosubira kubaka igihugu habibyara ry'amasezerano ya Arusha rero iyi tariki iratwibutsa rero ibyo bintu byose tuba twagaciyemo aho twibuka akahise akubu n'akazoza ka demokarasi mu gihugu cy'u Burundi
iyi tariki 21 ukwezi kw'icumi ukwibuka urupfu rwa Ndadaye umunsi w'imbere yaho ihuriranye n'uko hari abantu batari bake basomewe imanza kuri dosiye ijanye n'icwa ryiwe bagirizwa ko babigizemo uruhara iyo ngingo ya sentare ntayinyuzwa mu Burundi ngingo mwayifashe gute
twebwe ku bwacu iyo ngingo ningingo tufata twifize mu kiringo turimwo cha politike kubera ko hari haizi imyaka 15 umugambwe sendeje FDD uri ku butegetsi kandi uwo mugambwe warigeze no gucudika nabo bariko baracira imanza none ubu uho habaye iki kugyango bahindure iyo nyifato uyu munsi icyo ni cyambere icya kabiri nuko dukurikiye ingene ibintu biriko biragenda nuko uyu munsi uyo mugambwe watangiye kubyura mu dosiye araheze imyaka 2-3 wari wipfuza yuko iyo dosiye ivyuka bategura amatora mu kwezi kwa Rusama mwaka 2020 kugira ngo barabe ingene abantu b'abahutu bo bemera bati barya abantu barakomeye n'imanza zari zarananiranye barazubahutse no kuvuga nibo bantu banyaye mugabo bibuka gutora igihe no isura yagurutse kubera ko abanyagihugu ntibabatoye ibyo byose bakoze kugira ngo babareshe kuzura bapfuye kugira mwe n'izo manza si byo byatumye abahutu bacu babakurikira ngo babemere ku nguvu kubera ko baciye babona bati ko ari ibyo bakoresha ku mvo za politike hanyuma icyo gituma rero twe twifuza ko izo manza ziza atamuntu ashobora kuvuga ngo waciwe mu gihe cya politike kitari cyo twifuza yuko izo manza zoza mu by'ukuri abarundi bose baratashe hari amahoro mu gihugu abarundi bashobora kwishyura no kwizana mu gihugu cy'iwabo hanyuma bakazana izo manza abantu bakaburana barondera bababuranira bakabarondera mugabo atari ibintu baci bakwegera ko mu bijanye na politike twebwe icyo nicyo twifuza na y'ubu kuzana urubanza bakaruca mwene uko siko duca twumva ko ari byo kubera ko dusanga turi mu gihe cya politike kimeze nabi
ngo muri make cyane mu kurangiza ni irihe ragi mubona abarundi bogendera ko rya nyakwigendera president Ndadaye muri make
iragi rya mbere uko Ndadaye yaje arondera ineza y'abarundi arengera ineza yiwe arengera ineza y'umugambwe wiwe arengera ineza y'umuryango wiwe yaje arondera ineza y'abarundi gushikaho abizira akabipfira iryo ni ragi rihambaye cyane cya kabiri nuko yadusigiye iragi rya demokarasi demokarasi yarongera ko kandi akavuga ati muri demokarasi abantu babwirizwa kungana imbere y'amategeko bakangana n'imbere y'ibyo leta iha abantu bafite uburenganzira basumanya kubera ubwoko kubera intara kubera imiryango kubera n'ibindi
Frederic bamvuga inyumvira mu kiganiro na mugenzi wacu Fidel Niyongabo Tugarukye hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika aho Donald Trump uhagarariye ishyaka ry'abarepublikani na Mike Pence uhagarariye ry'abademokrate bahangana mu kiganiro mpaka cya nyuma kibanziriza amatora ateganijwe tariki ya gatatu z'ukwezi gutaha ibindi reka tubyumve muri iyi nkuru yateguwe n'ijwi rya Amerika tugezweho na mugenzi wacu Temistocle Mutijima uri mu burasirazuba bw'u Rwanda
Ikiganiro mpaka cya kabiri ari nacyo cya nyuma mbere y'uko umunsi w'amatora y'umukuru w'igihugu gera giteganijwe kuri uyu wa kane ariko noneho hakurikizwa amabwiriza mashya mu rwego rwo gukumira kw'abakandida bacana mu ijambo Perezida Donald Trump yagaragaje ko atishimiye muri rusangi uburyo iki kiganiro kizabera mu mujyi wa Nashville muri leta ya Tennessee giteguyemo Bwana Trump yagize ati nzitabira ariko ntabwo byanyuze mu mucyo uburyo bahinduyemo ingingo zo kuganiraho ikindi kitari mu mucyo kandi nuko umuyobozi w'ikiganiro dufite abogama rwose Kristen Walker umunyamakuru ubashywe cyane wa televiziyo ya NBC ukurikirana inkuru zirebana n'ibiro by'umukuru w'igihugu White House ni uzayobora iki kiganiro mpaka. Kandi yahisemo kubaza bwana Trump na mukeba we w'umudemokrate Joe Biden ku ngingo irebana no kurwanya icyorezo cya COVID-19, imibereho y'imiryango y'Abanyamerika, ikibazo cy'amoko muri Amerika, imihindagurikire y'ikirere, umutekano w'igihugu ndetse n'imitegekere. Nyamara uruhande rushinzwe kwamamaza Trump kuri uyu wa mbere rwari rwatangaje ku kiganiro mpaka cyagakwiye kwibanda cyane ku bibazo birebana n'imibanire n'amahanga. Kubashinzwe kwamamaza Joe Biden ariko bagatunga gatoki Trump kugushaka kwihunza ingingo irebana n'uburyo ubutegetsi bwe bwitwaye mu guhangana n'icyorezo cya virusi ya corona, mu gihe impande zombi zemeranyije na mbere ko abayoboye ikiganiro mpaka ari nabo bagomba guhitamo ingingo ziganirwaho. Bwana TG Ducro, umuvugizi wa Biden, ati nk'ibisanzwe perezida ashishikajwe cyane n'amabwiriza y'ikiganiro mpaka kuruta kubonera igihugu ubufasha gikeneye ngo kive mu bibazo. Ikiganiro mpaka cyo kuri uyu wa kane kizaba kigizwe n'uduce tw'iminota 15, aho muri buri gace havugwa ku ngingo zitandukanye. Buri mukandida azajya ahabwa iminota 2 yo kuvuga, hakurikireho impaka zifunguye. Mu kiganiro mpaka giheruka guhuza abakandida bombi mu kwezi gushize kwa cyenda, bwana Trump yakomeje kujya aca mu ijambo Biden, wanyuzaga akamusaba ati ushobora guceceka mugabo. Kubw'ibyo, akanama gashinzwe gutegura ibi biganiro kiyemeje gushyiraho impinduka mu rwego rwo korohereza ko haba impaka zifatika. Kuri uyu wa mbere katangaje ko mu gihe cy'iminota 2 ugenewe kuvuga muri iyo minota ari we wenyine uzajya wakirizwa mikoro, naho ya mugenzi weyo ibizimijwe. Binyuze mu nyandiko ako kanama kashyize ahagaragara karagira kati abashinzwe kwamamaza ku mpande zombi muri iki cyumweru bashimangiye ko bemeranya n'ibwiriza ry'iminota 2 itarimo gucana mu ijambo. Kugira ngo iryo bwiriza rishobore kubahirizwa, umukandida ufite ijambo niwe wenyine uzajya ubafite mikoro ifunguye. Ako kanama katangaje ko nubwo kemera ko nta ruhande rushobora kunyurwa n'amabwiriza yose uko yakabaye, kizera ko ibyakozwe biza gutanga umwanya ungana kuri buri ruhande kandi biri no mu nyungu z'abaturage ba Amerika. Abakandida perezida bari bahuriye mu kiganiro mpaka cya mbere mu mpera z'ukwezi kwa cyenda, ndetse ikindi kiganiro cyari giteganijwe mu ntangiriro z'uku kwezi kwa 10. Nyamara bwana Trump yaje gupimwa asanga mu bwandu bwa COVID-19, akanama kadafite aho kabogamiye gashinzwe ibiganiro mpaka by'abakandida perezida gasabye ko abakandida bahuzwa mu kiganiro hifashishijwe ikoranabuhanga badahurijwe ahantu hamwe. Perezida Trump arabyanga.
Nshuti mukomeje kudutega amatwi, amakuru yacu yo kuri uyu mugoroba naha tuyasoreje. Ndabashimiye mwe mwese mwayakurikiye hamwe n'abagenzi banjye bandi bamfashije kuyategura. Yegeranijwe na Fatou Ali Maskalala, yarahagarariwe na Frederic Nkundikije, iye mwumva ndi Jeffrey Mutagoma. Amahoro n'amahirwe kuri